kai aku nui, kai aku rahi huri noa tēnā aku tau katoa. I te rā, nekare kau, he matenga anō i te mate korona hei kōrero. He oi e iwa ngā tūroro hou, toko whaora tau kua Pākia, toko rima e matapae te ana kua Pākia. Toko whitu tonu kai rō hōhipera, ko tētahi kai te wāhanga whāomo mō tonu i mirumo. Kua piki te ora ki te whitu tekau mā waru ora o rātau kua Pākia, kua tūpono Pākia rānei, anā kotahi mano, kotahi rau e whātekau mā rua te katoa, e rua tekau mā whāte piki ngā ki o te rahi o inanahi. O ngā tūroro katoa kotahi rau e rua tekau mā rima he Māori, e toru te piki ngā ki o te nui o ngā uri no ngā mautere kua Pākia, ara ki te whitu tekau mā toru. E rima mano e iwa rau, e ono te kau mā ono e whakamātau tauria i nanahi o ngā tūroro hou i te rānei. Toko whā e whai hono ngāna ki etahi kāhu i tūroro e mōheo tiana, toko rima e whai hono ngāna ki etahi tūroro kua Pākia. He ahorangi Māori te whare wānanga o Tāmaki Makaurawa, Margaret Mutu e whakahauana i te Māori kia Mutu, te whakaweti i te hunga kua Pākia i te mate korona. Ko ia hoki te hea o te runanga o Ngāti Kahu, ai puta iaia o na māharahara ki pukamata i te papūtanga ki o tēnei take i te hiku o teika. Anei a aroha mane.
He karere e rere ana i a Ngāti Kahu.
And it comes from our tino kuia a Rere Moana Renata. Ko te mea nui ke aroha atu tētahi ki tētahi.
Hei tā te māngai o te iwi tā ahurangi Margaret Mutu, kua mahi tahi rātau ki ngā kaimahi haura, ki te whakapūmau i ngā tauārai, hei kaupare ake i te mate krona, kia kore hoki e horapa tonu ai. Nā wai ka ohorere rātau i ngā mahi i whai ake.
We discovered that various individuals who had found out who it was, started attacking not only the person, but their whānau as well. And when one of our kuia came on, and she was tāngi hotu hotuanga, she was so upset that what was happening.
E ai kia Mutu i kotahi atu ngā kaumātua o Ngāti Kahu, tēnei take.
Not only is the COVID-19 bad, but once we've got it, to attack the whānau that's got it, come on people.
Kua whakatauhia e Ngāti Kahu kua pā atu te mate korona ki tētahi o ānauri.
We had tried so really hard to keep it out, making sure our people were isolating, staying in their bubbles. We were making sure our kuia kaumātua got their kaipaks, their water was okay, their medicine. But every step we took, we always knew that there was a chance and a pretty good chance that we were going to end up with COVID-19 amongst us.
Hei tā Mutu I noho pai ana te whānau.
They did go into isolation straight away. The one who actually had COVID-19 was hospitalised, and when they came out of hospital, they've stayed by the hospital, so they haven't actually come home. But the whānau itself is isolated, and yes, they're doing okay as far as we know.
Aroha mane, te ao Māori.
Kei te tino Pākia, te ao mahi e ngā pānga o te mate korona. Nā reira kei te kimi huarahi te kaunihera ārohe o tūranga nui ākiwā mā ngā pakihi ko tōna torurau e rima te kau te nui kua Pākia. Mō te roa ngā ke kia whakawhitsa tūrā tātou i tēnei wā ki tā mātou karere kia Tāroe Black. Tāroe, he hara ngā kōrero kei ākua.
Piripi ae tika ana te kōrero me ki he ana whakamua tā te tirohana o te tai rāwhiti. Koera nā tohu arā kei mua i a tātou mo te COVID-19. Mwenei take o te kore mahi, te whakarere kētana, tērā hoki o nā take mo te kore whai hua o te huna hoko hoko. Tētahi atu o nā kōrero e whai pānāna arā ki nā uepu a hapori, arā ko te orana nuitana. Nō reira, ka kōrero arā te kaunihera ki ēra uepu mo tētahi huarahi whakamua.
E a rātau a huarahi whakamua e kōrerohi ākena?
Ai, ko te nuina o nā kōrero e whai pānāna, arā ki nā momo uepu whakamatāra, arā ienei o nā iwi, arā ko te tarahiti o te aroha kāna rahina. Nō reira, ko rātau e poipoi ana i te huna pōkai kaha megazi kai hoki, rātau mā e whakataka kai ana. A kāmutu tēnei o nā pūrono nā mātau i whai i mua i te COVID-19 aukati tana, arā ko Tauawhi Men Centre. Nō reira, ko tā rātau nei tino arona, arā mō te huna kai mahi kei roto i nā nahere, i nā hoki he pāpa, he kraua hoki rātauma, e kawe ana i tēnei wā i raro i te taumaha.
Tāroi, ka pēhea rā nei tā rātou puta anō ki te Ao Marama Miki.
Ai, tētahi otu o nā kaupapa nunui, kei mua i te aroaro ara o te kaunihera, ko tēnei mea te ohana nui ara o te tai rāwhiti. No reira, ko te whakawhanake i nā pakihi, te ao tūruhi me te tai ao. Parapai.
Kā rawe nā whakamarama Tāroi Black i tūranga nui a kiwa tēnā hoi. Ki te rohe wai katoa he pakihi Māori i tīkua matenei ki te whakakapi o na kuaha a hārea kenei nā te kore Fifi Pūtea i te wā o te mate korona. Ka i te ara matuatua tahi kōrangiriri kefe e kua whāngai nei ngā mano tūruhi ki te kai ki ngā kōrero tuku iho hoki mō ngā pakanga whenua o Aotearoa me te tū a te Māori.
Nā te mate korona, te tino take i katia i ngā tatau. I te mea, oroto i tēnei wā, kāre e Fifi ngā Pūtea, kei kona hoki rā, ko ngā nama whakahaere pakihi, me e nui o nama whakahaere pakihi, karakawane he Whiwhinga Pūtea, me aha. Me hohonu ngā pūkoro ka tai ka ora, engari mō mātai mō Ngāti Naho, ko i apu. Nā te mate korona, i mate ai, i kati ai mātai mō mātai kuaha.
I te ahunga atu ki te taumatauhiti tuatoru, hei te wiki e tū mai ne, ko ngā pakihi kataaia te mahi i te mahi, me te noho haumaru tonu ka whakaetea kia mahi. Ka kōrero ki tētahi tino whare kai te rohe o te moana toiara ko Nukuhau North Cafe, e whakarite nei ki te whakamahi te ipurangi i te waia no hoki, hei hoko kai anō ki ngā kiritaki. Kei a Mahina Herkmans, ngā kōrero.
E a ritarita ana ki te hoki ki te mahi.
We've got big dreams and we want to do some cool stuff with this place, but like everyone says, Rome wasn't built in a day.
E toru marama noi ho te whare kai a tāne Nicholas Rāua ko tōna hoa wahine a Tamara Herdman e huaki ana. A i te whakari te Rāua mo te hui ahurei atu hoi whai muri i te whakakorena o taua hui nui, ka katia nā runa i nā āhuatana o te mate korona.
Yeah, it was scary. You know, we threw everything on the line and then a couple of months later, and it just can't work, you know. The bills are huge. Most of the produce, we just boxed it up and handed it out to the whānau. Yeah, people who were struggling just gave it to them.
Ahakoa i tino o horere te kati i tō Rāua toa, e hikaka ana Rāua ki te hoki ki te mahi, hei te wiki e tū mai nei.
It actually gave us a month to sit down, have a look at our menu planning.
widen our menu and get a little bit more soul food for our people.
We're lucky that we're a takeaway business anyway, so cafe takeaway, we had a lot of online and over the phone orders anyway. It'll be tricky for businesses that are trying to adjust to being takeaway as well.
Ahakoa e whakarite ana a tāne Rāua ko Tamara ki te huaki i te toa, ka kati tonu e tahi pakihi kai o whakatāne, kia noho haumaru a rātou kaimahi me te hapori hoki.
That's our decision at the moment, is to reopen at level 2 because of little things like that in regards to our staff and making them feel, you know, comfortable and safe.
He awangawanga tonu mā ētahi mena ka tāia e rātou ki te huaki anō, engari hei tā te hunga nei me kaha tautokohia te hapori i ēnei pakihi.
I think it's about people remembering that McDonald's and KFC are great, but there's a lot of businesses that are local and in town and things that will need to be supported.
I look at another business as just a business. They're trying to put food on the table like we are. I don't look at them as a competition. I look at them as business owners, and we support that. You know, we go and eat at other cafes, not to spy on them or anything like that, but to support them because we understand and know that support is greatly appreciated and greatly needed as well.
Hei te rātū o te wiki e tū mai nei ka tīmata te huaki o ētahi pakihi puta noa i Aotearoa. I raro i nā tūre hau o te taumata o hiti tuatoru. Mahina Herkmans, Te Ao Māori.